akavunja lango la kuzimu na amefufuka katika siku ya tatu. Maana yu Bwana wa Bwana.
Thank you. Thank you.